Nā, e ahu pēhea ana te tono wai rua rua whā mō ngā aratuku iarere a te ao Māori me te karauna. Koera te pātai, if you are tūrā e tā mātou kaikawe kōrero e Joe Glenn ki ngā kaitono o te kaunihera Māori me te rōpū ngā kai whakapūmau i te reo i tā rātou hui i te marae o Kairau i Waitara i te rānei.
He kaupapa hei tā ngā kai kreme ki ngā aratuku iarere. Hei anga whakamua i ngā whakawhitiwhiti kōrero ki Waiuri te Māori me te karauna.
He kaupapa tēnei i tohea mai anō i ngā tau ki muri. He hari i te meiti mata, i te wāia tāua, i tō tāua oranga, nō mua kē nō atu, i o tātou marae, ngā kōrero mo te mana Māori mo tu hake. Te wāhi ki te iwi Māori, te wāhi ki te karauna.
Ko te āwanga wanga ke a etahi o tēnei whakaminenga, kua roa te karauna me etahi a tō tau iwi mā e ki ana, ka haore he honanga o te Māori ki ngā aratuku iarere. Me ki hei tā rātou no nā nō nei, i whakaro te ai e te Māori, he tāonga.
Re mohi ana mātou kei reira tonu wahine toko i te ora ana ko ngā rōpū Māori e te toko ana mātou, whakaro a mātou awata.
No te taukotahi mano i warau 83, hei tā ngā kai whakapūmau i te reo me te kaunihera Māori i tīmanata e te ao Māori, ki te nanao atu ki ngā kāwanatanga o te wā, mō wā rātou tika ki ngā aratuku iarere. Ko te ngako o tā rātou hui i te wiki nei ki roto o Taranaki, he whakakao i te tahiri poata, hei whāniki ki te kāwanatanga a ngā wiki e tū mai nei. Me kore pei te kāwanatanga hei tā rātou, e aro mai ki ngā wawata a te iwi.
We've been working on this for over 10 years now to get to us where we are now for a whole range of purposes and for things that we haven't even thought about yet. I think that we need to continue to look for opportunities for us to use Spectrum for the benefit of all Māori.
Tētahi o ngā tino take ka wānanga te te hui a pōpō, he whera whera tētahi rōpū, he mahitahi me te karaunda, kia wauae te tutuki o ā rātou mahi. Joe Glenn, Te Karere.